oyudo e Kenya ka kata chakruok mare ne ni jopiny ne neno ni jok magiyiero ok winjgi. Jopiny igi nowang' gi the political class. The National Assembly, jopiny ne igi owang' gi executive, jopiny igi nowang' gi president. To jopiny ma otelnegi Gen Z, ma bende wacho ni gin leaderless, and chutho wacho ga ni oka gin leaderless. Gima timore ni gin gi leaders ma oseletgi down. E gin koro gimanyo, take that back that power. Jogi ne nigi a very clear plan. Jopiny nigi dwaro ma very clear. Number achiel, jopiny dwaro ni wabed kod transparency e government. Ma weche ma corruption ma ji wuotho gi milionde 20, to bende ok ochuno gi ji rwako seche matek. An akia ni mara ni nyalo chopo pesa di. To nawinjo ni nitiere seche mag 900,000 ma bende cabinet secretary.
Mag million.
Nitiere jok ma rwako misibe ma pesa ging'eny sana. To they cannot account for this. Nuwachakwa ng'iyo ni there is a lot of incompetence in the cabinet. Ma ministers gimora mora mane jo uda osingo ok dhi maber. Nyaka asla fan cha ineno ka okwal. Kineno nyaka weche mag fertilizer, ineno ni weche no timo nade, okwal. Implementation mar singo mane gimiyowa bende ok dhi maber. Negi promise wa heaven and earth, negi promise wa heaven, to sani koro gimiyowa ang'owa. Onge gima gimiyowa. Koro jogi are very strategic. Ni wadwaro mondo iteng lwet cabinets oko. Wadwa mondo ibed gi accountability. Wane accountability e government. Wadwa inclusivity. Wadwa reduction of taxes. Magi gin gik mok dwar dialogue. Nikech wasebedo gi dialogue mang'eny. Kata nadko ni, nyocha wan gi dialogue ka. Ma chamo pesa jopiny kabisa. To out of the 9, achile kanyo bedo implemented, signed into bill nyoro. Wasebedo gi wuoyo mang'eny kabisa. Gima sane jopiny dwaro en team. To we ankora ng'iya ne baba. Baba ni akirikik. And gaya mananyisi ni seche moko ng'iyo interest mari be. To